Amebakia na venye walibakia kunyumba nani
mbona mnakata kuongea mwongee poka kama pale mko naongea deja enjoy.
Mchanga mwingine mkono. Mchanga mwingine. Banda hii. Naona kwenye iko.
Mero sasa. Thank you.